ngibona ukuthi kungcono ukuthi sibe ne-meeting namhlanje. Sizokwazi ukuthi sikhulume njengoba since ugcina akhona la ekhaya. Sazi ukuthi yini e-wrong ayenzayo. Sizokwazi ukuthi simbonise lapho enza kabi khona. And then nawe sisila ubone ukuthi kukhona ongakuthandi. Ukhulume, ukhululeke nje namhlanje wonke umuntu akhululeke, akhulume whatever.
Mina njengomuntu ohlala nosesigcina, I wish usesigcina if na something engifuna ukuthi usesigcina engayithandi ngaye angakwadi naye akhululeke sizwane sonke. Yeah, sizwane nje. Usesigcina angaze like ngakhuluma naye izinto ezimbi or ngimtshela like the way ngifila ngakhona that moment, because I feel like uzokwadi oba defensive, you understand? Uthanda ukuba defensive vele.
Ngakasazwana nje. Ngiyacabanga phela futhi vele ngithi lontuzana ye-meeting isuke yenzelwa khona ukuthi sibonisane kuma differences kusolve everything ngisho. So angicabangi ukuthi ungakwata if kuba khona okuvelayo.
Njengoba basho ukuthi okay unkulu akakwazi ukukhuluma nami because mina ngiyakwata and ngikhona ukuhandle amaqiniso. That's not true. Kushuthi mina kahlekahle ngaba nginabantu e-environmentini yami. Nginabangani abaningi, ngithandwa abantu, I have a lot of people empilweni yami. So logo, I mean, like ngiyaqala ukubuzo ngapho.
Uma uye wangiqoqela yabona ekamereni, wangithathela iwashing yami, sekayiwasha yabo, and sibuye late esaluni nabobunye. So I was just worried ukuthi kahle kahle uma ngabe uzizwa kanjani, but angikhonanga ukuthi ngimbuze. Bengazi nokuthi ngithi ngiyabonga ma or ngithini. Senginamahloni at the same time, angazi ukuthi uzizwa kanjani. Mhlawumbe wenze ngoba ukuthi ish ba-late or mhlawumbe naye uvele wahamba nje angandlulanga, abantwana basalele, yonke lento le yabo. Ngoba mina ngiyabona ukuthi ngathi it's too much. Angikuthandi nje ukuthi uma mhlawumbe angiwashele or angidlulele ekamereni yabo.
Mina ngijwayele mina ukungena zonke izindlu lezi abantwana bami ngoba bengimthatha njengomntanami ukuthi ngumntanami. So yena makasho kanjalo kwangiphatha kabi lokho ukuthi manje usho ukuthi ungithatha kanjani, angithathi njengomamakhe, ungithatha njenge-stranger or ungithatha kanjani. Azange kungiphathe kahle lokho.
Bengingakuzwisisi lokho, but manje sengiyazwisisa.
Yini le yakwatisa unkulu makakutshela ngayo le nto leyo ukuthi ugogo umuntu vele ozoyenza into makabi ayiboni ngayenzwanga. Obviously bese ngiyakho sonke and ufikile ngisho ekamereni wangihlulela wayenza washing wayikhipha. Unkulu wafika wakwazisa ukuthi
no,
ugogo yinto ayenzayo leyo, like to avoid ukuthi ugogo angakundluleli nanani. Thatha umntana umbeke ngapha ekamereni bese wena uyandlula ekamereni. And le nto le ngibonile i-reaction yakhona azange zikuphathe kahle.
Yeah, well vele ngiphathanga kahle because ngibe like how mhlawumbe ngizokukhohlwa into
engalwa like bekakutshela as yena.
No,
unkulu yena like when I fight say like I don't know ulo abane short temper makazo kwazisa waba like why kumele unje. I don't know ukuthi conversation yakho nile yaba kanjani, but azange uziphatheke kahle makazo kutshela ukuthi ugogo uzokundlulela vele mangabe uzofika ekamereni athola ngandlulanga. Obviously awukho, angiyazi intombazane ezophuma ekamereni mina izofika iphume iyojima nani ishi ikamereni ingandlulanga.